Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV. Turabahaye ikaze aho muri hose banywanyi bacu ndahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Ni wa mwanya wahariwe amadokumente ya. Twemerere muri uyu mwanya tuje mu gisata cy'umutekano cyane cyane imbere mu gisirikare cy'u Burundi. Ni kenshi abantu bibaza ingene amapeti y'abasirikare asombana. Tukotangura tubibutsa ko abasirikare bagabuye mu mirwi itatu mikuru mikuru canke trois catégories. Umurwi wa mbere ni urwego rw'abasoda bato, abo bahoze bitwa mu gifaransa homme de troupe, ubu rero bakaba bavuga homme de rang. Umurwi wa kabiri ni urwego rw'ibisongerezi by'intwazagabo canke abasuzi ofisiye. Umurwi wa gatatu ni urwego rw'intwazagabo. Tugiye kurabira hamwe mu rwego rw'intwazagabo gusa, naho nyene hariyo n'iyindi mirwi itatu. Hari ofisiye subalterne, hari ofisiye superieur na ofisiye general. Mutwemerere uyu mwanya tubahe ubusumbasumbane bw'amapeti y'intwanzagabo zigize urwego rw'abajenerali canke ofisiye general. Turaza kubagezaho rero ingene byifashe, ariko murabiye kuri ayo masanamu ya Prime Niyongabo, ubu rero akaba ari nawe arongoye igisirikare cy'u Burundi. Murabona ko n'amapeti yiwe yagiye yarahinduka kuva yinjiye muri urwo rwego. Iyo bambaye impunzu z'iminsi mikuru, amapeti ni ayo mubona atukura aho ku ikoti. Zindi mpuzu amapete akaba yambara ku rutugu, ashobora no gutukura canke agasa n'urwatsi rubisi mu gihe inyenyeri n'utundi tumenyetso turiko two dusayangana n'inzahabu. Muze gukurikira rero ica mbere, murabire ku biharuro, murabona amapete yagiye yararonka. Ikintu ca mbere cerekana ko ari mu murwi w'abajenerali n'utwo turongo tubiri munsi y'inyenyeri. Abandi tuzobona bamaye akarongo kamwe kamwe canke bakaba badafise n'akamwe. Noneho twinjire muri ayo mapete. Icya mbere nuko ipete abajenerali baherako ari General de Brigade. Iryo pete rikaba rirangwa n'urunyenyeri rumwe n'uturongo tubiri munsi, murabibona kuri iyo sanamu. Icya kabiri nuko mu nyuma Prime Niyongabo yabaye General Major. Iryo pete rikaba rirangwa n'inyenyeri zibiri hamwe n'uturongo tubiri munsi. Icya gatatu nuko inyuma ya General Major yaba yarabaye Lieutenant General. Iryo pete rikaba ryarangwa n'inyenyeri zitatu n'uturongo tubiri munsi. Icya kane nuko muri kino gihe Prime Niyongabo ari General, ipete ryewe rikaba rirangwa n'inyenyeri zine hamwe n'uturongo tubiri munsi. Twizeye ko kuva uyu munsi abadukurikira kuri imboneshakure ya Hejuru TV batazosubira kubaza ingene ba generali basumbana. Amapete akunda kugora abantu ko asumbana ni General Major na Lieutenant General. Kubera Major asanzwe asumba Lieutenant, hari abibaza ko Lieutenant General ariwe muto, ariko sivyo, ahubwo General Major niwe mutoyi. Tuzabandanya tubonera hamwe amapete y'intwazagabo zo mu rugero rwa Officier Superieur, ariko hari akabazo abantu benshi bakoma bibaza. Mbega hejuru ya General w'inyenyeri zine benshi bita General Furuho bahariho irindi pete? Se mu Burundi twoba dufise Marshal? Abantu benshi babyibaza ko mu mategeko agena igisirikare cy'u Burundi ipete risumba yandi yose ni General. Bamwe tumva bamwita General Furu, ariko ako kajambo Furu ni akajambo k'icyongereza gisigura ko ari General yuzuye. Mu mategeko iryo pete ryitwa General atakindi cyongewe ko. Mu gisirikare cy'u Burundi gushika ubu iryo pete rikaba rifiswe na Prime Niyongabo wenyine. Mu gipolisi rero rikaba rifiswe na General Alain Guillaume Bunyoni, ubungubu afunzwe mu ibohero rya Gitega muribuka ku rubanza rw'ubugeni rwagenze. Ariko mu gipolisi bakaba bafata ipete ryo mu gisirikare bakongera ko de police, bivuze ko Alain Guillaume Bunyoni ari General de Police Alain Guillaume Bunyoni. mu Burundi ripete rya marishari ryo ntiribaho, twabibasiguriye. Mu bihugu bitari bike marishari si ipeta, ahubwo ni iteka rihabwa umujenerali yakoreye igihugu ciwe. Ibintu by'ubutwari bukomeye bwo kurongora intambara ukayitsinda, henshi iryo teka rikaba ryemezwa n'inama nshingamateka. Mu Burundi rero nta tegeko rivuga marishari ririho. Kandi hari n'akandi kabazo kibazwa n'abantu benshi, ngese none nka Prime Niyongabo kwa arongo ibiro bikuru bya gisirikare, sico kibanza kirashobora kuba cojamwo abaso officier supérieur canke officier subalterne canke n'amabanga bazeza aba officier général gusa. Inyishu yabyo nuko kuva igisirikare c'u Burundi gitanguye, nta mu officier subalterne ararongo ibiro bya gisirikare. Aba ofisiye superiyari ni benshi rwose, batwaye n'ibiro bikuru bya gisirikare. Akaza n'akandi kabazo kibazwa n'abantu benshi, ngize ninde yoba atanga ayo mapete? Guyatanga yoba afise irihe pete? Hano tubishure ko amapete y'intwanzagabo yose atangwa n'umukuru w'igihugu. Bamwe umukuru w'igihugu akaba bikora bisabwe n'umukuru w'igisirikare n'umushikiranganjo kwivuna abanzi. Kuri ba generali ho ni umukuru w'igihugu afata ingingo yo kuba yoduza amapete y'intwazagabo hamwe n'aba generali. Tukiri kandi kutubaza n'inyishu yatwo mu rwego rw'abasirikare, hari abibaza ngo ni ryari baronka amapete, ngo mbega ni mu gihe boba barize, ngo mbega kuwutiza yoronka amapete. Inyishu ya hano nuko haba mu rwego rw'abasirikare batoya, haba mu bisongerezi, haba no mu rwatsangabo, hose ariyo amapete, nta musirikare ashobora kuba mu gisirikare cy'u Burundi adafise ipete. Tubisubiremo, nuko mu gisirikare cy'u Burundi uko kimeze, buri wese mu basirikare abaho afise ipete. Mutwemerere uyu mwanya tugereze ngaho, ariko turabafitiye n'ikindi gice cya kabiri ku mapete y'abasirikare b'u Burundi. Muri video zizakurikira muzokurikira kumviriza ibirabanara n'amapete y'intwanzagabo zitari mu rwego rw'abajenerali. Muri uyu mwanya rero twari dushimye kubagezaho ibyo, reka tubandanditse no mu yandi makuru. Sata cagatega kazina muntu, Amnesty International yagiriza Burundi guhohotera abaharanira agatega kazina muntu. Ishyirahamwe mpuzamakuru ngo riharanira uburenganzira bwa muntu, Amnesty International, yashyize ahabona raporo yerekana ko abaharanira agatega kazina muntu babangamiwe mu Burundi. Amnesty International ikaba itanga uturiro ko mu myaka ine iheze Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi, abenshi bafungiwe ubusa, abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ya Amnesty International rikaba ribona ko amajambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahora ashikiriza mu gisata cy'agatega kazina muntu ategereje ijana n'ingiro. Umushakashatsi wa Amnesty International Rachel Carson yabwiye ikinyamakuru Ijwi rya Amerika ko iryo shyirahamwe ribabazwa n'abaharanira agatega kazina muntu bafungiwe ubusa, abahohoterwa, abicwa, ababurirwa irengero, abandi nabo bagahitamo guhunga igihugu. Iryo shyirahamwe riharanira agatega kazina muntu Amnesty International rikaba ryerekana urutonde rw'abarenga 30 bafungiwe ubusa, harimo n'abamenyeshamakuru mu kiringo cy'imyaka ine iheze. Nicholson akaba avuga ko iterabwoba abo bakorerwa ari nk'igikoresho cyo guhoza abandi bagenzi babo, akaba yemeza ko ifungwa n'ifungurwa ryabo ari kumva za politiki gusa, kuko atacu baba bagirizwa gifatika. Akaba yarabwiye Ijwi rya Amerika agira ati, si ibisanzwe ko umuntu afungwa azira iryo yavuze canke ibyo yanditse mu gihe bwa uburenganzira bwiwe. Nca kimwe n'abamenyeshamakuru baha ijambo rwose, hamwe n'abafata iryo jambo n'icyo bashikiriza ahandi hoho, ni intwaro y'umukazo yaryo burankwereke. Nicyo gituma tubona ko mu byo tumicuka gisubira kuba ciza hagati ya leta n'abaharanira agati y'akazi na muntu zirya manza zakiriwe abatahari ngo nuko bagize uruhara mu myiyerekano zovutwa kuko n'uburenganzira bwabo ikindi ni ukureka abantu bagashikiriza iryo bagona badatinya kubasiga agatwe ahanyura uko amashirahamwe akorera mu bihugu y'ubuyoyo akiyamiriza bene izo raporo nk'uko bivugwa n'umuvugizi wayo Gerard Hakizimana asanzwe aserukira imbere y'amategeko Falcon bafurirwanya ikimenyane na kamwana wa mama kuri mikoro y'ijwi rya Amerika Hakizimana akaba yerekana ko abakora bene ayo maraporo ari ukwironderera akazi babicishije mu gucafuza u Burundi cyo bikoze Amnesty International ikaba ritangaza ko ari ibyo gushima nko kurekura menyeshamakuru nka Florian Irangabiye baharanira agateka akazi na muntu nka Jean-Marie Rukokin tani nkina hamwe n'abandi yamara Rachel Nicholson wa Amnesty International akaba abona ko gushima bidakuraho ko abo bari bafungiwe ubusa umuti iryo shyirahamwe ritanga harimo gufungura abasigaye mu buroko no gufuta imanza zo gufungwa ubuzima bwabo bwose zakiriwe baharanira agateka akazi na muntu n'abamenyeshamakuru 12 bagirizwa noreka za politike zo mu mwaka wa 2015 Rachel Nicholson yabwiye ijwi rya Amerika ko igihe umukuru w'igihugu yaje ku butegetsi yashitse afungura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu aratanga isekeza ryo gufungura abafungiwe ubusa utwere tuzi ko ari ingendo igiye kubandanya ariko nicabujije ko ku rundi ruhande abagiriya ico bashekerije baterwa ubwoba kandi rero bakicwa harimo n'abashinga amateka ibi byatumye guharanira agateka kazi na muntu no gushikiriza icyumviro mu Burundi haba no mu binyamakuru biba nk'umuziro n'abavuga ko baharanira inyungu z'abahuzi b'iki nabo bisange ntiborohewe na gato bose rero bakaba bafungwa bagafungurwa ku kigongo canke bejejwe bigaragaza ko ari ubutumwa bwa buhawe bagenzi babo ko tusubira kurukura mu kanwa mu bihugu jerwa gateka kazi na Monseigneur Dehashe ntaco bashimye kuvuga bije cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ntiyagize ico ashikiriza kuri iyo raporo ya Amnesty International tubandanye mu yandi makuru ariko haravugwa mu bice bitandukanye hamwe n'abamenyesha makuru bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi kimenyesha makuru BNP Media kivuga inkuru zigiye zitandukanye nabyo bagira ibyo bashikiriza Burundi ikaba yoba yitaweho uko bikwiye amatari w'intara ya Burundi yo buri cese bikorwa byo gukata no gusasika wa mu ntara ya Burundi bikorwa bikabyarabereye ku musozi wa Kiganda zone gasanda komine Burundi hari byitabira na musitanteri wa komine Burundi urongoye burimye n'ubworozi muri iyo ntara muhanuzi wa amatari jerwe by'iterambere hamwe n'ubuserukiye Odeka ivyo biri ko mu gihe makuru y'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kumenyesha ko umurimyi w'ikawa aronka amahera make avuye muri ico gitegwa ugereranije n'inguvu akoresha yanasiguye ko u Burundi bwahombye amafaranga angana n'imiliyoni 17 z'amafaranga y'Abanyamerika igihugu cahombye hagati y'umwaka 2016 na 2019 biciye muri ico gisata c'ikawa hari mu kiganiro cyo kugenekezo rya 2024 2024 kikaba cyari gitunganijwe n'ibanki y'igihugu BRB ubindi bivugwa cyane irya nino reka nabyo tubigaruke ko ikinyamakuru Iris News naco cyandika ko hari abari biteze gutangura akazi aho bikira ariko ntibazi ko bazokora kandi tabikoresha bararanye isaha imwe y'ijoro rirenga niho babwiye ngo bataye kandi ko ibizokorwa ijo ku wa gatandatu bitaramenyekana hari akaba ari inkuru irabana n'abari gukora rusansuma muri iyi minsi rero bariko barajagarara cyane bivanye n'uko rusansuma ategekanijwe ku itariki ya 16 gushika mezi kwezi kugiye kuza ku 9 bari bategekanijwe kuyikora ariko batigeze bayikora ku bw'imbo leta yagiye irasigura turakenguruka cyane mwe mudahwema kudukurikira ariko duhereze kuri iyi nkuru ivuga Bujumbura hari aba bariko basaba umuco ku bijanye n'ifatwa ry'amakenga n'amapikipiki. Abanyagihugu rero baba mu gisagara ca Bujumbura barafise amakenga n'amapikipiki biyunguruza ko kemeza ko muri iyi minsi bariko barafatwa n'ivyuma vyabo bigatwarwa, kandi barahaye umushahara n'ubuyobozi bw'igisagara hamwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano. Bavuga ko berekanye izo mushahara, bamwe mu bajejwe umutekano baca bavuga ko zitagikora, abandi ngo kubera hari abo baha barakoresheje izo mpusha mu nzira z'amagendo hari mu Buyenzi canke ahandi. Abo bemeza ko rero bikaze cyane ku biraro byo mu banuka bw'igisagara ca Bujumbura, ariko bakemeza ko abo bajejwe umutekano baza bararekura umwe babanje kumwihereranya hari imbere n'abasabwe hari imbere rero hari n'abasabwe amafaranga kugira ngo bareke baranga kuyatanga. Abanyagihugu rero bakaba bagira amakenga ko n'ivyuma byabo bishobora kwibwa kuko bidatwarwa ahasanzwe hajwanwa n'ingendeshwa zafashwe muri PSR. Bakanegurira iyo ngendo inyifato y'abajejwe umutekano yo gusaba amafaranga no kuvuguruza inzego zatanze izo mpusha, kuko izo nzego zibijejwe zitaravuga ko impusha zo kugendesha ivyo vyuma zahagaritswe. Bakaba babandanya bavuga ko nimba hoba hari agahazi bosubiramwo gutanga izo mpusha, ariko bakabimenyesha abantu ntibagume mu ruhagarara kandi bahohoterwa. Nimugihe bemeza ko muri iki gihe cy'igana ry'igitoro no gutorohererwa mu kwiyunguruza ayo makenga n'amapikipiki yabasahiriza cyane. Duhereje ngahe makuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Imana ibahezagire.